mugihe tuzi neza yuko mu Burundi hama hariho ibijanye ni kwiyereka cyangwa kwiyerekana cyangwa competition ijanye n'abamisi mbega abategura bijya binije n'abamisi baramaze kuguhamagara kugira basi omwe bakwereke neza yuko indiyo bayumvise cyane cyane mu gushimira kuko iyo ndirimbo irakaze cyane
oya ntibiraba ntacyo kunshimira kiraba cyangwa iki indirimbo ndabitse ko bayumvise ko barekoresheje muri minsi ya Nepass minsi yeruka barayitambukiye ko yego mugabo nta kiraba cyo kumamagara ngo banshimire cyangwa bagire icyo bambwiye mugabo nibaza ko kizoba mugabo si ibintu vraiment by'imanza zire jewe ubujumbura biragoye ubujumbura abantu baragira ibintu birebire jewe nta ndirimbo iri kuri YouTube bashatse kunshimira gashimo sinda kanse nzokakira n'umunezero ntangere bahite bakayikoresha abantu bakampe biragoye sino bitwarira ubujye bwo kuburana barabundu tabonsinda naho nyene abaravyo yo guhemba umuhavoka reka tubireke reka tureke dufate ko bizoba kiburafiki mu mwe mu nziza kugera n'andi ma platform usanga yitije igikorwa cawe nka keza ari giya post ibiganiro byo bakoresheje instrumentale ya sigwanje arayinsavye neza mu mahoro baranambira ati nimbona nayigurisha konayigura mugabo tujuje nabo nyene ntabi nabagurishije kuko nabo nyene nabantu presque dukorana mura nkenera kenshi inkono uko noza kwabwira nka mu makorege instrumentale ya Angelope niriwa nda gutelefona ndashika kuko gishasha ikiganiro nchishiriza ko cyaza kurisha nanje amahera kandi mose tangura kondisha ibiganiro nanje yongora rero urumva no vuga nti bujumbura reka mu muziki vraiment Brad O'Fair nzira kenego
beza cyane
abari vidu singo muziki ya tuze Brad O'Fair abandi bo tubuna
baratubuna.